Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Usethole okulu ukugxekwa enkulenzo yokuxhumana uQuality Biyela emva kwevideo esisabalele ebonakala ekhuluma kabi nobaba omdala. Abantu bamsole ngokungahlonipho uQuality ngendlela abekhuluma ngayo nalo baba. Sanibonani nginibengelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi elanibola khona le video. Mangokuqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami usibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Usegxekwe abaningi uQuality Biyela wesilomo sabantu ngendlela enza ngayo izinto nangokodina ugqokayo emva kokusabalala kwe video ebonakala ekhuluma nomunye ubaba beuthe ngokuthile uQuality Biyela story kodwa ke uthe ephuma ubeqhutwa uyena lo baba ngaphandle uthe ngikhuluma kakhulu bafethu angivele nginidedelele yona le video nizibonela ukuthi ke ngabe yini le ngikhuluma ngayo ningathi nizwe ngami awubambe la
ngikubeza uyatotosa umuntu emezala hayibo ngizofika ngithenga lutshwa uqhaphuka ngiqhubi futhi semotweni yami naze emotweni yami sambeni ngiqhuba lo
I'm
going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.